Doctor, tueleze nini shida? Watanzania, tueleze nini shida? Huyu mpe naye.